Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy!
Ubonga uyanqonqoza uMthandeni Manqele kubalandeli bakhe abathe badela konke bathatha le thuba bamvotela walala ihlandla lesibili kuyi top 10 yokhozi FM. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuzo zonke indawo la nibola khona le video. Mangokuqala isijona leli khasi wamolekile igama lami uSibonga konke wakandwandwe. Mawuthanda ke ungangibiza intatheli ka YouTube. Namhlanje ke bafethu ngizokhuluma ngegcokama elisha. Kanti ke igcokama elisha siyazi ukuthi belikhona lapha kuyi top 10 yokhozi FM lalala ihlandla lesibili. Bese bebongile ke bonke abaculi kodwa lona ke belingakaze labonakala abalandeli. Ngiyathemba ukuthi bebelindele ukuthi nalo lizokhuluma liphawule ngayo iTop 10. Kanti ke finally ke useze waphawula udlulise lokhu lapha enkundleni yokuxhumana wabhala ukuthi ke ngithathe le lithuba ngibonge izigumbe zabalandeli bami namabhinqa wonke amela iqiniso. Ngithi ke ngiyabonga kakhulu ma Red Nation, nina amandla sabekayo ngiyanivuma. Ngiyasiqhenya kakhulu ngani futhi ke kulokhu ningibonise elinye iphethe bengalazi ngani manono. Ngiyabonga, niyazi ukuthi angiyena umuntu owande kakhulu ngengevu kodwa kulokhu ngitha nginibonge, nisebenze kakhulu nayimela into yini. Nasigcina isithembiso senu ngevoti lenu eliklini. Wasethi ke sonke siyazi ukuthi ke angisiye umuntu othatha imincintiswane ngenxa yokuthi kuhambe kungabi khona iqiniso emincintiswaneni. Wasesho ukuthi ke kodwa ke abalandeli bakumelile noma engakhankasanga kakhulu noma engakhankasanga kodwa bakwazile abalandeli ukuthi ke beze bemthathe bembeke kunombolo 2. Waseke ebongela nabanye abantu abathe baphumelela. Kanti ke ngaphandle ukuthi ngikhulume kakhulu sengiyigoqa mina khona la. Nathi ke sizwe iDemeter sithi siyakubongela kakhulu ke Duyaza, sithi halala ngokuthi ke ulale ihlandla lesibili lapha kwi top 10. Wakhona ke nokuthi uqinise icompetition wenze ibe tight. Kanti ke asivele siqede khona lapha kwi comment section bafethu ukuthi ke nina athini amazweni nifisa ukwadlulisa kumfoka Manqele. Kanti ke mina sengiyivala khona la ngiyintatheli ka YouTube.